Ayas bangene siyalyona.
November, Carnival City. Sekubona kwekhumbi, kodwa ke sifuna ukubona umshayeli. Umshayeli ibala liwasha kakhulu imoto siyabona. Kodwa ke sifuna ukubona abashayeli.
Sesiwabonile amakhani ageza shemu.
Usalikhumbula ijonga la kasithole elalithi sifuna ukubona abashayeli.
Sifuna
ukubona abashayeli.
Ageza lo mbhemu, wena nsika hayi ndanga yokudlala.
Kodwa ngiyambonga mina lo mbhemu, wasinothisisa ukuthi ngempela bebhekwa abashayeli. Namhlanje senza iMr Somatekisi kungenxa yakhe. Lomthito wasivula mehlo. Futhi sike sibafu. Awubuka abashayela, awubuka. Esibara ngathi ushayela ikhumbi namhlanje.
Yazi obafethu mhlawumbe umuntu mhlawumbe emtini ongazi ukuthi uSomatekisi mhla ka 16 kwenzakalani. I-event enabaculi kodwa enabashayeli phakathi. Abashayeli bazobe behlulisana ngokugeza ukuthi bawogeze kakhulu. So banika ithuba bawu 10 abashayeli.
Yeah.
Inhlangano nenhlangano isinike 1 umshayeli. Khona iFaraday, khona iArthur,
khona
iBlackpan, khona iCapta,
khona iJustin.
Baningi.
Baningi. So kunjalo ke ngomhla ka 16 lapha ya eCarnival City.
Mawukuthi
awuyazi iCarnival City
lapha
esiplings.
Hayi bo, isontelisayo?
Lesontelisayo, impela isonto leza ngomgqibelo lo tigqi. So bese sigqi eCarnival City.
Awusona
manje mana.
Mana umpunyana.
Bangathola yahleba, bangathola yahleba. Uzowina
nomshayeli.
Uzowina nomshayeli laphana.
$10,000.